kugira dutahurana abantu bo mwisi tuzokama dutahurana mu buryo butandukanye ko kugira dutahurana mu buryo budatandukanye ifoko ubaje nanje nkaba wewe ari ndirimbo mperuka kuririmba niyo navuzemo ngo uwo nanka uw'Imana yanka niwo nanje nanka abikunda nanje bose ndabakunda nari nshatse kuvuga yuko Imana ndazi kwidakunda Satani nanje sindamukunda nditse ku buryo ngiye ruguru gutembera nkaja nk'ingozi nacangira resume y'urugendo rwanje rwose nagiyemo freestyle ibintu byose nje mviyo kugasaka kwa ina runyonga nasanze abantu baho bakunda gusenga nasanze bafise urukundo rutayonga nabonye shitse ku rubuye naciye mfata ikinga ngenda ndaraba ukuntu bwiza buharanga nasanze haberewe shitse ku mubanga ndaryama ca ndarindira ubundi mutaga se nariko ndiko ndagira ama session hari ama freestyle sessions ndiko ndandika donc nama freestyle mesha azoza kurikiranya nk'ubu kukwetse kubwo nzanda ndagira freestyle nshasha Mugari foko ndazandikava hama ndazigire zose hama zose ndarekura nuziye kamatunda kunanigwa nibikunda kuje mbere ndabikunda God's life is abundant na namba bgabushobozi bgamukuye mu bapfuye busigaye bukorera muri jewe ndi cyane megisha kandi kitigera kinanigwa kuko ubuzima narose butigera bunanigwa naramaze kwinjira muri we indani
Hello bakunzi ba Flip GTV, hello bakundwa bacu, bakundwa muziki ndundi, bakundwa ba entertainment z'u Burundi. Turabaramukije mwese tubifuriza amahoro y'Imana. Abari ko baradukurikirana hano mu Burundi ndetse n'abari ko baradukurikirana hanze y'igihugu, tubabwira tuti ni mwubaho cyane. Uno munsi rero ndi kumwe no mu artist agisibije hano muri Buja, mu artist ariko arakora neza, kibaba cyane Quelos Upendo. Quelos ndakora mu kiki?
Jambo sana.
Meze neza.
Ndashima Imana kabisa.
Ya ndabona sa fresh nyene swaga nyinshi nyene, muguma mubegwa nyene vyatare.
Bas tugire gute. Nyaza yuko ari uko nyene zari zateguye kumera ahubwo turiko turatera tuje imbere. Niyo tuja siyo tuva.
Ya. Urumva mwe mubona iyo muja ntimubona iyo muva.
Ya.
Mbega ikintu citwa igihe mukigereranya niki?
Igihe iyo umuntu avuze igihe ashobora kuba avuze ibintu byinshi mugabo igihe ni icitiranwa c'umwanya niwaza ko igihe ari icitiranwa c'umwanya hama mugabo umuntu yavuze igihe ashobora kugira ati igihe cyawe ntikiragera cyangwa igihe cyawe cyarageze cyangwa uri mu gihe cyawe cyangwa iki bivana n'icyo ashatse kukubwira bivana n'icyo muri ko muravugira ko nk'ubu nka jewe nshobora kuvuga yuko ndi mu gihe cy'ubujene ndi umujene iki ni igihe cyanjye cy'ubuyabaga donc igihe je nibaza yuko ari umwanya kanaka umuntu aba arimo kugira ngo akore ikintu kanaka donc uwo mwanya aba yawuhawe kugira ngo akore ikintu kanaka niwo abagezemo nyine kugira nk'ubu umwanya turimo turi mu gihe cyo gukora ibiganiro ntabwo turi mu gihe cyo
So Quelos Upendo urafise song nyinshi maze gukora ndetse n'indirimbo nyinshi ukaba uzikorera n'amasanamu mbega amasanamu y'indirimbo zawe ninde ayakora ninde ayahenyanyura
namaze igihe kinini ndiko ndakorana n'umu producteur yitwa Niruze ari wa nkorera naze yuko ari we yafashije cyane mugabo nagenda narigeze gukorana n'undi yitwa Exod aramfasha hama mu nyuma peut-être arafatigwa n'ibindi bikorwa ndagenda kundi yitwa Niruze donc ngenda rero gushika uno mwanya ndafise abandi bantu turiko turakorana peut-être nabo nyene cyangwa n'abandi nzobavuga bazamaze kuboneka izo ndirimbo kugira nyene bibabe surprise
Ibe surprise urafite indirimbo yitwa Indani indirimbo yakunzwe sana bya atari abantu baravuga ati kumbure nitwe tuzi ko bano baririmbyi baba hano mu Burundi nitwe tuzi ko bano baririmbyi bafite impano zimeze nk'uko irya ndirimbo kwanza freestyle gatoya kumbure n'abakunzi ba Flip GTV bashobora kubona ati bwa bundi Quelos Upendo yamaze kudushikwaramo kuri Flip G twagiye kwanza kidogo
ya ntundonderere kure mu kukubu ni ndani naravanganye nawe naratakaye singira umuntu nk'abandi ubu singikunda bimwe nakunda sigaye nkunda ibyo ndani sigaye numva ibyo batumva sigaye mbonesha amaso y'indani sigaye nte bwoba ibyo mvuze biraba sigaye nkunda kugira ikintu kitu jambo gusumba kuginyama now sigaye mvuga ururimi rutumvikana ndabone bitabonekana numva bitumvikana ndumuntu w'indani hari gihe numva muvuta ntembamo cyangwa nkumva umuriro indani hari gihe numva ijurimbira ngo urumwami uri umutunzi ni wow sigaye nkunda miracles and wonders nkunda kubona kuri yamazi nkunda life y'ibitangaza nkunda kumenya ibyo ntari nsigaye mbona ibintu byose ko bikunda sigaye ndishami yeah nuziye kamatunda kunanigwa nibikunda kujimere ndabikunda God's life is abundant na number bwa bushobozi bwa mukuye mu bapfuye busigaye bukorera muri jewe ndi cyane megisha kandi kitigera kinanigwa ku buzima narose butigera bunanigwa naramaze kwinjira muri we indani in Christ inside in Christ inside in Christ inside now
yeah indani wewe bakunze kuvuga ko upinza Eminem sinzi ko ariko bibona gusa n'amajyama tumaze kumva kenshi bavuga ati the flow z'uyu munegeri the flow z'uyu muniga ni flow ziteye ubwoba mbega icyo kintu nicyo cyangwa se cyo
beje ikintu nibaza hariho indi ndirimbo dufise shasha n'andi wa frere nariko ndavuga yuko iyo ndiko ndarapa simba ndiko ndigana undi muntu kanaka ndibuka kanaka byose sinagize yavuze ngo ndarapa nkarapa nka je wenyene nta mwariho nigana muri shuri rya rap ndimo jeje nyene nta mwarimo twigana ofet nariko ndavuga nderekana ukuntu umuntu wese afise shome yiwe afise ahantu ibintu by'uko ntabigira nka wenyene nta muntu numwe je nigira nigana nigiye ntangura kurapa nico kintu nasavye imana ndavuga ati imana ndiko ndarapa bazivumve jewe ntibaze bumva ubundi muntu kanaka kubera ntaco no banziye kubera umuntu mushasha kuza n'umwana avutse ubunyene impamvu avutse insiguro yavyo bisigura ko ari ikintu gishasha zanye cange ibyahora bihari bitariko biragenda neza hariho ubundi buryo aje gukosora kantu kanaka cange azanye gashasha je nanje kuba naraje muri uno muziki numva yuko swati nje gukosora amakosa rikara koko cange nzanye akantu gashasha peut-être nta makosa nashoboye gukosora nashitse ku ruhande rw'abazana akantu gashasha rero nibaza yuko ndabyishimiye nyene ndabyishimiye kuba ndiko ndarapa numva ndiyumva na jewe nyene n'umuntu agerageje kunyigana nanjye nshanabyumva ati wepeti
kibana yo niko akunze kubivuga mu giswahili ngo atansiyo wowe urakunze gukora indirimbo zimeze neza ndetse ugakora n'amafeaturing mbega n'izihe ndirimbo cyangwa n'ihe ndirimbo yigeze kukuryohera cyangwa indirimbo yigeze kukubaka gushika ku rundi rwego ari featuring mwakoranye n'undi muntu
featuring indirimbo ya mbere natanguriye ko yitwa ntiyagutane nibaza ko kuri YouTube yanjye iza kuba ari indirimbo ya kabiri iriko cyangwa iya mbere nibaza ko ari ya kabiri kuko iya mbere yitwa Damon Pay niyo ndirimbo y'igihugu hama iyo ya kabiri niyo ya mbere natanguriye ko nka jewe numva yuko nyine ntanguye kuririmba nayikoranye n'umukobwa akiri muto yitwa Lucy nibaza yuko niyo ndirimbo nakoze featuring numva ndaryohe kuko yari indirimbo nyene ufata je ndakunda indirimbo hari n'igihe indirimbo ziwanje abantu bumviriza kenshi usanga atari zo je numviriza kenshi jewe ndakunda kuko indirimbo umuntu wese yandika bivana n'ibiharimo nanjye hari iyo nkunda kugira juste mbe ndiyibutsa ibintu kanaka kuko je nahisemo kuririmba ubuzima bwanje ibintu nyene ndikunda bamo ibintu camo ibintu ngiri ndazi ibintu nyene ngenda ndabona ibyo ntahura ukuntu ndabitahura peut-être dushobora kuba tutabitahura kumwe n'abandi mugabo le fait que fisiko ukuntu ndabitahura jewe nashimye kubitanga uko ku nyene ndabyumva ku nyene ndabitahura kugira ko mbure niba hari ako ntatahura neza haza umuntu ankosora ambwira ati mugabo ibya bintu nibyo kandi bihora bishika ugasanga mu ndirimbo ziwanje hari umuntu ambwira ati kijya kintu wavuze je sindagitahura kujya kuntu wakivuze sindambwira ati kugira byorohe tuzohure twicarane tugaca tubivuga nako tugasanga kumbe ndamuhaye ukundi gutahura cyangwa wampaye ukundi gutahura bifatiye kuri icyo kintu ariko ndavuga nico gituma nibaza yuko umuziki wanjye je ndiko ndaririmba ndavyita kubaho n'ukubaho ubwa mbere na mbere n'ukubaho simba nshaka dabaho gusatisfeza abandi bantu dabaho mashaka kwisatisfeza hama abandi bagakurikira
bakumva bujujwe wewe urumuririmbyi abarimbyi barakunze kuba bafise ama nickname amazina babita bivanye n'umuziki bakora cyangwa n'akazi bakora nayo aho amazina abantu bakunze kuguhamagara
bampamagara amazina menshi ndabise izina abantu benshi bazi gitwa Q Baba abagenzi banje tugendana cyane bahafi barabafata iyo cue bagashira ko ibindi bintu ndibuka nko kwako bakunda kunyita ngo cue mbambas ara banyita ngo cue base ara abanyita ngo cue ugasanga bari ko banyita cue upendo ara abanyita cue gusa usanga bari ko baragira iyo ariho upendo ara abanyita mister you know ara abanyita ugasanga ara amazina nyene menshi bagiye baranyita mu buzima bwe bitandukanye rapper ibintu nyene nk'ivyo ego nibaza yuko son of god nibaza yuko ari amazina menshi cyane abantu benshi bagenda baranyita ku buryo hari abantu hamushobora gushika umuntu ukamubwira izina rimwe ry'iwanje ntamenye ko ari je uri kuravuga kubera usanga papa iyo circuit nk'iryo rya cubase ndakubwiye fisa abantu badashika bane baba barinyita nk'abantu ndabise nk'abantu bane niryo bojyo nibo ryonyene banyita gusa abandi ntibarizi peut-être mugabo wabo abantu barahari barinyita.
Yeah. Sigura ko wewe ufite amazina menshi. Urumuririmbyi. Agira rap. Tumenyereye abantu bagira rap, ari abantu bakunda kuba bafite tubifu twinshi, tugurana twinshi bafitanye n'abandi baririmbyi, abandi ba artist. Mbega wewe utwo turu nti tuhari cyane twoba duhari.
Wea je nta muntu dufitaniye beef. Nta muntu dufitaniye beef. Ari abantu benshi uko bakora ibintu atari ko ndabitahura ko byari gukogwa mugane bica biba beef kubera nanjye hari abo uko ndabikora atari ko bari babona ko nari nkiye kubikora.
Sigura ko mutahurana uburyo butandukanye.
Kugira dutahurana abantu bo mu isi tuzokwama dutahurana uburyo butandukanye. Kugira dutahurana uburyo budatandukanye ni foko ubaje nanjye nkaba wewe. Kuko umuntu mumaze kuba babiri haraza kubukundi gutahurana peut-être gutandukanye. So Jenny baza hari abantu benshi bakora ibintu uko nabitahura haje nkavuga ati abajewe haje hano nari kugira nari kubigira uko mugaye ntibigira biba beef kuri jewe ubutandukane bwanje n'abandi bantu sinigera ndabufata nka beef sinigera ashaka kubuvyaza beef ahubwo ubutandukane bwanje n'abandi nibaza yuko byo byiza ndabuvyaje umusaruro niba byokunda Jenny baza yuko ata beef tafitane n'umuntu numwe naje nta beef nifitiye nta kintu nakime nari kwikorera ntikoreye nari ihaya aho nategereza kwiha aho niko shireje nari babariye beef ndayifitaniye na nibaze ko umuntu ufite beef gusa ari satani ari ndirimbo mperuka kuririmba niyo navuzemo ngo uwo nanka w'Imana yanka niwo nanje nanka abikunda nanje bose ndabakunda nari nshatse kuvuga yuko Imana ndazi kwidakunda satani nanje sindamukunda
muganda Imana irakunda satani
jamais ntimukunda oya
we kitamukunda
kandi ntimwanka kubera Imana ntagwa nkifise deja tu vois afite nibaza yuko ndiko ndagerageza kuvuga amajambo ndiko ndagerageza kuvuga muri langage abantu batahura Imana ntikunda satani ikimugira nico ntazi kubera ntagwa nkifise no sino cyamvuga ngo ni mwanga rero aya majambo yo mu isari limite urazi ko hari ibintu byinshi babiri mu rurimi kanaka nk'ubugucongereza mu kirundi tubisangayo hari no rubindi babiri mu kigiriki mu kirundi tubisangayo peut-être hariho kwanka no gukunda ugasanga hariho nibindi nka bitanu bishobora kubaho umuntu utamaha kandi utamukunda hakaba hari ikindi kintu cyobaho tutazi peut-être icyo rero icyo kintu ni cy'Imana peut-être ifise kuri satani naje normalement icyo ufise kubera naje ntagwa nk'ufise rove naje ntagwa nk'ufise normalement ibindi bishobora kumva umuntu cyangwa ikintu menga sindacakiriye neza muri jewe mugabo naga challenge nubaza yuko birinze mishikira ndabifata nk'ubumuga cyangwa akagwara kujya umuntu agwaye aja kwa muganga nanje nibaza yuko sakano no kwishimira ntagwa nk'ufise jewe muri jewe muri jewe ukuntu meze nk'Imana normal umuntu navyawe ni Imana so meze nk'Imana rero umunsi tuzokwambura uyu mubiri niho nzoza kubibona ati ebwa wundi je nariko ndibesha gusa ntagwa nk'ufise nta kifise doc je nta muntu umwe dufitaniye beef ndakunda abantu bose cyane kandi wanashaka wotangara kujya Imana imeze Imana ikunda ujya muntu nyene mubi cyane usanga imukunda cyane gusumba ofite kubera niwakeneye care niwe sinzi umuntu yavuze ngo umugwayi niwakeneye muganga nibo bagwaye cyane nibo bakeneye muganga na jewe ndabakunda
sigura ko ugwaye gripe n'ugwaye ingwara iteye ubwoba ntibashobora kwakirwa cyo kimwe kwa muganga
oya hariho urgence hariho ndazi hariho reanimation hari umuntu avuga ati uyu muntu ni umuntu ari muri reanimation ni ararembye cyane ugwaye gripe tuba turatera inkuru uti ushaka tujya tunini tuba turaganiye donc abo turi kumwe mu bwami tukayaga mugabo hari abandi bantu mushikira umbwira ati frere ukumva pitiye kuri ukumva urukundo kuri we kubera uzi ubu niyo ari karaja cyangwa ubone ubuzima bwiwe uriko buraja ya
Quelos ufite indirimbo zingana gute kuko indirimbo ufite ni nyinshi hariho n'abantu badashobora kuziharura bivanye n'uko hari hits usanga ziza zirutana ugasanga n'abantu zimwe zimwe bazikunze gusumba izindi. Quelos ufise ndirimbo zingana?
Cyananje ndirimbo ufise ntazonzi kubera sinzi ko novuga ngo ufise ndirimbo izi kubera indirimbo ziri kuri YouTube sizo ndirimbo ufise. Jikira narindi umu sinzi ko ndavuga ngo kera narindi umwanditsi ubunyi byara simvuga ngo byaragabanutse kwandika ariko ubujyo nandika mu busibwa nandika mo kera kera je nari umwanditsi ku buryo ngiye ruguru gutembera nkaja nk'ingozi nacangira resume y'urugendo rwanje gose nagiyemo no freestyle ibintu byose nje mviyo kugasaka kwa inarunyonga nasanze abantu baho bakunda gusenga nasanze bafise urukundo rutayonga nabanya nabondaze shitse kuri ubuye naciye mfata ikinga ngenda ndaraba ukuntu bwiza buharanga nasanze haberewe shitse ku mubanga ndaryama candarindira ubundi mutaga ndutse canshi musenyi isanga baratanga utwo bafise bampinja ndajya ndahaga ndagenda igisha hama dazi nkagira ibintu nyene nk'ibyo ufite nari mfise life ikintu cyose kinshikiye nategeza gucandika rero nk'iyo n'indirimbo naragiye ndayisohora ndibuka nendo mike ya inkuru ya kiningozi hari kera cyane harazi nk'imyaka itari mike naciye ndagira ko resume sanga afite amahera njya muri studio ndariha ndayikora nta muntu n'umwe yayimenye hari umuntu aho aba yaravuye amakora ibikorwa ataho undi muntu abimenye hari indi ndirimbo nakoze yitwa mukundande kubwanje washaka cyane sugumpa amahera shaka ibyiyumviro binyereka icyo azokora shaka ibunyereka ko ibibazo bizohera ko tuzobana neza kongera kankorera shaka umwe igihugu cyane azoka imbogorera ufite utuntu twose naratwandikaga
iyo ndirimbo mugume ngo ni ibintu by'urukundo nyine ukuntu
ahubwo ifu muvuga ko ari ibintu by'intwaro kungene ariko ndavuga uwo muntu ushaka ko yombera umurongozi unyereka ko ibibazo bizohera ko tuzobana neza kongera kankorera shaka umwe igihugu cyane azoka imbogorera nibaza ko natanguye kwandika nkitangura kwandika sinigeze mpagarika nibyo bihe by'urukundo nimba byo byarashyitse nkabicamo narabyanditse ko
urafise ndirimbo y'urukundo
nta kintu na kimwe naciyemo sinandike ishobora kuba peut-être ntayitwaye muri studio mugabo nimba byarashyitse nkabicamo entre guillemets iriho
turimo ibihe kwanza bya Severland uvuze ko ufise freestyle nyinshi maze kwandika icyo cyamo cyose ucyandika the freestyle y'urukundo wigeze kwandika about y'ibyakubaye ko
ibyambaye ko ku bintu by'urukundo hari indirimbo nanditse akantu kaga freestyle ni nazo ikari ari bayita gute gabasha se nari ko ndi ko ndagira ama session hari ama freestyle sessions ndi ko ndandika donc na ma freestyle mesha zoza kurikiranya nk'ubu ku kwetse kugenda ndandagira freestyle shasha bwari foko ndazandika ava hama ndazigire zose hama zoze ndarekura hari imwe navuze aka histoire kashikiye naragacishijemo gusa ndavuga ati Jean ivyo urukundo byo iwanje ngira nti haragera murambabarira jewe ndakunda kwibabarira nakunze umurondo ndavuze ibintu bya gute ndakunda umukobwa namuhaye umutima arawufata arawutabagura Jean ndiko ndavuga ivyo yambwiye ngo tourne la page j'ai déjà tourné la mienne men j'ai tourné ma tête men j'ai perdu ndazi ndikumvuga ibintu nk'ivyo nyene nibaza yuko usanganye nuko uvuga nkuko nabwiye ko mvuga ibintu byigeze kumba ko peut-être nk'ibyo ni ibintu byigeze kushikira umuntu nyine akanyiye akadazi bikashikira muri histoire nubwo biba byabaye kera ndashobora kubizana mu muziki nkabigira nk'ayo ma sessions yo nibaza yuko ndiko ndavuga ibintu nyene byose kwera ubuzima bwose ibintu byose nkasanga ndiko ndatusha ku mapoint yose je nibaza yuko ibyo bintu nta byinshi ndabizi ko atreta kwera ndacari muto urabibona ndacari muto sindagera
ni weekend nuco wikengera nyine
wikengera umuntu nibe yimenya man sindagera ku rwego rwo kwirekurira mu iyo circuit kubera nibaza yuko ibintu byose bigenda n'ama levels hari izindi ntambwe hari irindi itafari nkeneye gushirako kugira ntereke ku iryo tafari irindi so ibyonyi sinabivuga ko byinshi kandi nta byonzi kubera si nta experience nini yanda bifisemo gushika no mwanya ikintu bifisemo experience nini yani kiyandiko ndavuga cyane ni Kristo niwe tugiranira experience ku munsi mbwa nta mukobwa afise tugiranira experience ku munsi nta bindi bintu ndimo donc mvuga Kristo kubera ariwe turi kumwe tugiraniranira ubuzima na experience ku munsi ku munsi uwo munsi byashitse nkagira ikindi kintu tugiranira experience ku munsi for example bigashika nkagira nka mariage nzaba mfise umugore ndi siko nzomubona misi yose muzo ku munsi umwe bayamana pinga gasonge na sema bituna
kweri turatanguye umwaka wa 2022 ntiturashika kure turacari mu ntango Q Baba ni de projet ufise muri no mwaka wifuza kuzokora cyangwa wifuza kuzoshikako
je ni baza yuko artiste wese umuntu wese d'abord twifuza kuja imbere je ndifuza ko uyu mwaka wohera ntari jewe wo muri kahise ndubundi muntu mushasha ufise ishusho nshasha isura nshasha vraiment isura nshasha mu byo nkora ama produit yanje abafise uburyohe bushasha nimba nahora nkora video imeze uku ngira iyindi nziza gusumba nimba nahora nkora audio imeze uku ngira iyindi nziza gusumba nimba narifise influence mu karere kanga nuku ngire influence mu karere kandi gusumba kubera jewe ahantu sengera ndasenga ndi umusenzi antweta
muri GGC
turi mu mwaka wo gutera intambuko donc no kuva ahantu uri ukaja ku yindi step donc iyo indi step rero niyo nateye niyo nshaka gutera niyo nifuza gutera kandi niyo ndisi uko nzotera
niyo kiri kuratera
niyo ndiko nateye ndiko nditaza urazi sometimes iyo ushaka gusimba umwonga munini ifo nyene ko ya usirima gatoyi nico ni byo nyene ndiko ndavuga yuko hari ibintu byinshi ndiko ndashira hamwe negeranya kugira simbe kabisa simbere kure rero nibaza yuko genzo uyu mwaka vraiment watu wangu sinta wangusha sinzo gwisha hasa abantu banje nzo kunguka n'abandi bashasha nzobyara n'abandi bana bashasha nzogira n'abandi bantu bankurikirana bashasha nanjye nzobaha n'ibindi bintu bishasha antu ku mwaka ni mwiza cyane
Quelos reka tugushimire ku mwanya wawe mwiza kuri kino kiganiro mwaduhaye